Maître Vodiani, kuloko kumaviyete, kuloko sitema wapa mundu wini. Ndenga tima ulangati kuti muyuz intimidation. Kuti, maviyete anti kupatika au pieza, ayi, mugunama. Kuloko sitema wapa mundu. Ndenga tima ulangati kuti muzi dumiza ti antro pusa, tizipanga komenti, ma komenti au pusa pa Facebook. Mwana ngati kuti imene iyo ndi intimidation kuti amene iye afoka ayi mukunama maviyete sitimafoka maviyete ndi gokonko ndi osalenda mwina sumadziwa maviyete maviyete sasalenda andi uviyete usuzata mungati kupha mviyete koma uviyete simungauphe idea imene iyoyo everlasting idea because maviyete is an idea. You think you would have the JB? They would have been able to tell my Vedae, my Vedos to go. They got the more like a good logo, this Zoba MCB, Kunoko Zoba Jaguera, Kunoko Zoba the Karengoma, Kunoko Gulibes Venezo, Gulibe Gunoko Zima Banga. They were not a carapace, so they would go by and not with the managing change. It's my name in a moon. Auma Tanya Day, Nema Palano Sobadi. Zigoba zopusa ndiyo mapesa chisimu chinayi yake chikusatira munthu chigoba munthu amene akupanga chigobayo payekhanga bwere kupanga pledge apapa
sangapange palibe chimene
anthu mungapitirire pledge yake ndi what they do kusema chigoba nkumayankhula zopusa nkumabisa ku chigoba koma ayiwala kuti anthu ajakwale akwadziwa
nkhani amene afekale apa nopalero uli njonena kuti mwina anthu ambiri ete mangomva za John Tembo. John Tembo
anali munthu woyipa
mwina nthena anu mwayiwala
pa jamaa simachita kuyiwala
ineyo nabadwa ma
80s ma 80s mucho
kuwapezeka kuti
zina la John Tembo licha
anthu amachita kuliwapa kulinena kulitchula
chifukwa cha mantha
andi John Tembo anapanga effect atuambi mbili kula nthambi ni mbili okuti kumalai kuti anachoka ku
pali kale kuthapira kunja aja John Tembo people have gone to exile
tawa
osizabwereso ku Malawi pata John Tembo
iba ndikuze nkhani ya personal
yeah, yeah.
Ama yanga
anenda chimwene yao
amayi anga akukhala ndi achimwene awo
achimwene awo ali zaka 23
koma ndi manija kuti kudata kucha first programa kumayi
kunongo braka wandani wamasteni Mr. David Nyamirandu Mr. David Nyamirandu aja
amakhala ndi mayi anga komaso nga mayi anga
siku lina lake amayi anga abwera ku nyumba kuja
achimwene David Nyamirandu aja sakutani
sakunikazi amayanga kudikira achimwene awo sazaoneka usiku mpana kupita
achimwene awo osaoneka
kupita kuntchito
kayangʼana
achimwene awo osaoneka achimwene nde amayanga pepo ndi katinicha
she was forced
kwamba kukhala
paokha kupanga fendi okha mozunzika chifukwa
achimwene awo anangosowa
kufufuza kuti
achimwene anuwa
asowa bwanji nkhani inalewa
kuti
achimwene awo amayi angawo ali ndi girlfriend
wa ku Australia Tina
ndi ali kumanti sochi
mwezi
mfano wa nzeru first Malawian programa
ku data kuja David Nyamirandu
23 years old
manager kumale Lewis
akumenya ma drinks ni kazi
ndi girlfriend ake Tina uja akumenya ma drinks ndi girlfriend ake Tina uja kunaza bwana ndutu
akuti mani bwana John Tembo ali kuku
akufuna ayankhule ndi zimayi ndi achimwene akunena kuti
a mwauze kuti ali ndine zimayi
anapitaso
abweranso akuti mwinaso
mukumvesesa
kuti a John Tembo sabe mphamuntu uyi iwo ngatana alena kuti nkazi akufuna akankhule nayo nkazi ena kutani okay a John Tembo ali kuti ku
ali uku kitini
ndikankhule nawe ne ankolo anga langofika nafosa
a John Tembo ndiyati akuti ndina
ankolo anga langofika mani kiki likukamwa John Tembo bam down eh mabone kati jasoma
mabloso pati
down eh kuti ngaso likina uja tala magamba hano amenela
matubisa amini mila fuwa David panga eh zuma sa chitika mandiso jija zidani
zambika pali hiti tukubwela ndewu jizwile tukubwela utawe ankulanga kutenga na ditina
tawela ku Mozambiki
amai anga alikusuku
ku Mozambiki kuja
ankulanga alika ku US Embassy kupanga sika asylum nda iyo embassy iyo US Embassy
kuti iyaya mkazi wanu ndwa kuti
ah ndwa ku Australia
okay tukubasa nyani asylum ya kuti ya ku
Australia that's why
family yanga ya mbili inapezekana kuti ku Australia kana kana hivi
ne if you think kuti za
John Tembo zimangothera pa jiwanga ati agadama
mudziwe kuti this John Tembo guy destroyed many people's lives uncle anga neyo ndinawo nene anabwera kuno kumalai kumalai atakalamba
uncle anga ndine
mangova
uncle anga ndankwala eh kuzaona nene ndata ndakula
apo cha kubwera kumalai anamponda kukamwe John Tembo cha kiki kumpasa pati
ndi muzizo kuti pena pake mazoe pena pake mazoe pena pake don't treat osama lola mundina kazi kupanga disrespect ya
there's a certain level of disrespect yomwe muntu as a man you can take kwina kono as a man is better to die or go to jail to prison
mundu ina kasanga bwele kukukozerani nukukukozerani ndizi mzuri zimezi kwenye kubu
is either you die or you go to jail. Bas. Kuma sa lula mutina ka kukwazere
ni ya.
Ndi as a man it.
Kuma kanyi ma principles.
Ine I'd rather die for that principle.
That principle. Kuna nagu diwe.
There's no way ine I can
leave myself.
Wina wage kundipanga disrespect.
I'm dying that day.
Ndi fasiku nini ro. Ndi amalawe. Muma zoka siku ndi siku. Kuma fakawani. Mungu moyo kuma siku nini ro.
Enaka kukozera kuzira enaka kunyerera nyerera enaka kupano mukona ngati kuti ndikapanda kupanga action ndekuti ne ndikuzipanga ndikuzipanga preserve nje you living like a slave you living like a fool you living like a coward ose mulola ujini
John Tembo akuzi zopusa mpasa ni kiki badi amen nkhani ina amene kufanda kukuzira
baba ndi amapulanga
mapulanga anali wa polisi amena mazona ngati
dulu
mbandamu mango pita kuma kupanga halasi ya ndu chani anthu mapulanga mamuopa mufuse mwali police nake sama amazichula kuti mapulanga
police amene ya mazona ngati kuti iye ndi dulu
zunza kwambiri anthu kuzunza anthu amene osema sera kuzunza anthu amene kumasera mapulanga ndana anakumani
bambwanga no pa stage no bambwanga kwela basic
ndaba bambwanga mwanda kupisira isi tamwana bwino basa ugu azisutira kajani kapai pika napola nkana bwina iwe ukupisa lecho kati nda
ndi kantengo ukupisa lecho kati nda
eh akaso ndikachano kwali kumenya
ka ujini kajara ka kumenya ndi kapai pika ja boom kwali kwagwesira nambanga va kwa katola
basi wika ndumba basi kuti iwe eh kuti ndi wakuti iwe eh
tabala
ari kumalo zaloza ndikani mandanga la moza amwe msimange zimenezo ari kumapitiliza
nanyi ko planta kubranda uzo ndepo ndi
mandanga ana muchubula osati masevela
mapulanga uchi mapulanga uchi ndikubisa la kusikwa basi mandanga ndan adan tibula mapulanga uchi osati masevela amwe ni mapulanga uchi kutawa kwa tisa la kusikwa basi
anko langa se ana kwa kutinda chisiru akana kuti kuzoja
John Tembo basi kazi yatenge
ndikupange nalo ndichani demasculinized kuti wosana omuna wako no matter who it is balibe amene angabwere kuye kupanga disrespect pangaso pakazi yako ndizizwizi mizipatini isi idha ufa kapina upeza kuti kupitize soli fati wangu pampuja ndiba nantina kesho ukiti feo tipa takulole le kuluza jina kili jose but you're not gonna take my respect as a man. Uncle Anga went to exile because he stood for himself as a man.
You can't disrespect me. Look at Tibula.
Look at Tibula. He went in that. Hey, was it where I was bankers in Obanga? Look at Tibula. Then, and who went in the Musa or Nessa, you know, my principles. It's in the Sitamango Gamba. And I think we live by code. Munamangwa, JP, 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 we live by code.
We live by code. It's in the Mango Kalab. I said, you buchi, you won't cry. I said, you can never disrespect me.
Never. It's two things. It's either differ
or ufa.
Don't let a man take away your manhood. Mukulole la zisi zuku zuku kozelani.
Zisi zuku bangira ni kumango kana. Kona kadi kudi yego ndulolo. Hai.
Aku chosela no muna wan. Chonto hai ulagaza na akakuli mikizini.
Oh chonto ana nanga kuli mikizini. Oh ndana kuli mikizini.
Kuli buno kufa. Fago kafa muda. Ana kwa makuli mikizini. Kazo kama kulimekeza kuti eh
mundu jane nkango mwenye sana lolele lolo kuti lo infa imu kanse ni manta
mundu yemwe akupiza ndiza infa yo
leso amata ama fasu bati nde mukulola kachisiro kamwana ka John Tembo kan fit iso ngati kabwe leso kuti
kase kupusisa kanti kale tachina cha kuilata malawi doesn't belong to cha kuilata malawi doesn't belong to
the kalemuma 5 years ago awa ajimudu banda wala nali kuti ndiyo wenye kasa magubusi na
mwakaro nisizi kwa jambi lake
kumagu tosela ni mani huduyanu kumagu banga ni inongu kumagu kaji wa sana I've given you personal examples
ina sinema lwa lakazani
zuzu zuzu kutu wina waga kwele kuna hengi nita kwele nindi kwele ni mbula ni mpasa kiki yaku nkobe kumene pati
ma stones iso pati ma flying bond oso pati
tu ndiyo mwona kati kuti maviede mwango langa kati maviede nandena kama sasa nima sera if we stand by a quarter say we go by a quarter say ife tipata kupa mundu kumeni mundu hoi ipayo leku ndewo mupayo kumupasaba kuya samo goso pati kumupasaba mundu hoi ipayo kufunga sobate sobati bai bwamita kunina si di mundu
mundu wa mulungu akatenga mpamvu akalowa government anthu apanga rejoice
chimundu hoi ipa chikalowa government anthu amata anthu amalira zili mbaibulo
ndiya hena madaba mundu kuti akuti
mukufunira mundu zoyipa wa mwalira inonoka sumu kango daba kuti ngana nthaku sangala akamva kuti Lazarus chakutakwera wa mwalira ndokuma sangala mbe sumu kadaba
banja nthana mva kuti chiri mawo wa mwalira banja mwe banja malira
banja ndina malira
mu ali pamana sangala
koma ndoku ngomva kuti chakwera kuti akudwala ba
koma kusangala le mudabwe
musani hehehe be mudabwe kuti anthu makhala obanji koma ngati kuti mwangati kuti kunoko kumaivete mubweresa intimidation maivete kunoko sitima kwa buntu
ndipati kubhulani kunoko sitima nyengererai ife kunoko ndimafana kuti tinasaila chakwera iwani uyo amene mamopa ife kunoko tibina ntchito nde mukamatumiza ntena kanopusa apa tizibwera kuno kuma ngati
kuti kukamera kunoko ndi kumalawi kunoko timaphana kuno ku amerika kunoko
amaloleza kunoko self defense kunoko yeto kunoko munthu amata kumushuta kumashuta mogogo mafoni ku polisi apolisi tabwana kunoko na shuta nawake kunoko na shuta
apo zaba kaku kusa banje ndi mfana ile nabwera ta patu
ndi yake cha namuza back off ndesa nafuna kutani
nenda mula ndaso pati
oh ai popo ai popo self defense yeto kuma katu kasu kuno bwino so wati pachi pacho ipachi cha ndiyo osamaka ndi mantha kupha munthu oyipa wasa makani manda kupa mundo ipa mulunguso kwenye kupa mulunguso ya wali bina mulandu mamuji tila nishito mulunguso faka mulunga mada ndiza ndiza ipa nizi ndezi kama kupuzisa
mulunga ndikuti izuzo ndezi kupa ndozo za kutia ifeo ni nchito hatu ndibene
mene yo ni nchito hatu we'll be glad so glad iso kuti mufe
ando ipa kwa mwusona ndikuti kunoko
mga patikina kato uti
chidi beteka
kapena muti vulaza muta vulele ndinuyo muta vulele ndinuyo ine si munthu wachi uwe mwepanga nena sera ndeka ama tumiza kena kato pusa
mwona kati kuta maizwa inewe ineyo sine
Chirima Chirima anali munthu wabwino kwambiri anali munthu osadila malamulo munthu kakhala munthu wabwino osadila malamulo imene jayo ndi weakness chifukwa anthu ajamadziwa kuti iwewo suswala mulo ineyo ndingati kupha munthu kupulumusa moyo wanga ineyo ndingati kuswala mulo kupulumusa moyo wanga that's the difference ineyo ndimaonenga bible ndimakhulupa kwa mulungu komanso ndimakhulupiranso kuti munthu nayenso azidzipanga protect yekha ndisine munthu wakuti ndimakuti bible bible ndimakhala ndi bible mbanja woswala ndi mfuti kushuta paja ambuye thandizeni kuti ndisaphonye ikuti abwesa maphonyadi unchosa munthu njamutu pa pati bwanji yetu yetu nde muziza kuti pera pake mulungu iye nkhani zokuphaipha izi ndi expert wake pana nthena ka mulungu kuti mulungu anadalisa kuti iwo akakupanga wiwu ndi wiponi wiponi imene iyo imakhala ya ujeni yopanga destroy kwambiri pana nthena kuti mulungu ananga wapasa ujeni manja a mfuti kuti mfuti imene iyoyo akagwiritsa ntchito imapanga accomplish chino ufuna kupangacho mulungu kuti ndi woli chatu ndiye mukamalenga bible mawerenga bible ngati ma victim mawerenga bible ija ngati anthu enake kuti opanda mphamvu iya ife timawerenga bible ija ngati kuti achina jeruo ndi ndani achina jeruo ndi ifeyo achina samson iwo ndi ifeyo achina king david iwo okupha mafilisiti iwo ndi ifeyo yetu ndi kamapemphera mujaso ukusu kupanganso traininginso physically traininginso physically so pati pene paja maganile njijaso mwanani kumapita kumakashuta nawo munthu kubwera mawa apa undizikha ndikupemphera kumfuti wangu uli m'manjatu ndi basop omwe kuma kumalawi kuli makawadi kumabwera munthu kutchola nyumba ndikupanga chinaso chinyangu kufuna kupanga akazi nyumba muja koma chibambo chili ndi moyo chakabisa uku chalowa kusikwabeni ino kungobwera nyumba mwanga kuti mubwere muzapange chipongwe akazi anga kapena ana anga kapena munthu naye mfamili mwanga ndi kuti ine uyu kuti mezi mupange ine nditafa I believe in a person who defends his family loses his life for his family you are not gonna rape my wife ndikuyang'ana koma ta malawi ndi amatha kulolera tu abwere anthu aja zapange zimena kufuna pati aiwe ife timakhati kupemphera kuso ukuso zikonyeze kutani zikuvungidwa ukuso ndikupemphera lakatula mavesi kuku mipenini muti tikujogodaso pati osa ndikuti ife sa khristu anga meneyo ife ndipa khristu outi timapha kumene munthu oyipayo kuti mukamava ti mulungu ali mmawolira mmango kuti ine afati kuti tapenyati ndiwo zenizenitu ndilinzi mpyala zenizeni so timangobwera pa facebook mangoti ndewu tamenyadi ndewu zokuti mpanda ku polisi ukafika uchipatalo chakukafika mwene munthu uchakuphupha mwene kuti mangomva kuti basi mafana wetu history simaiza bwino bwino etu mavire simungati opyeze mavire ndipa anthu opsa kwambiri inuwo ndimwe muzikhala ndi mantha mukona tilipe ukupanganano mapulani tipanganano dilu sokati ifesi tomkonda vairosi ife takulira bifiyo takulira bifiyo kumene timamenya ndi kalasi yonse kumene kumenya ndi sikulu yonse kumene ndimaona ngati ite basi we are meant for this se iwe ine ntchito yathu kubifana ndi anthuko ndekudya kwathu ndikuti ndimaona ngati kuti mukamabifana ndife ndikuti iya ndimakhala kuti ifesi kuti tikusangala munthu zikhanda adani kumene osamakhala munthu chisilu basi buji basi this one everything goes no ife sitimapalo mfuti wakutabwera ndi mfuti sitikopani famili yanga yathawa nkhondo kuti ku mozambiki nkhondoyo ili m'magazi mwathu timayikhulupira nkhondoyo ndiye panatenekesiso m'madzi omwe bwino kuti mapite mundani JB ni ndani mangomva basi yakali basi amenewa wandi kuti ndajawa okuti mase tikangomphanga ti mase kuno mugumana ndi zikwanje kuno mugumana ni mipeni kuno mugumana ni mikondo mipaliro mugumana ni macrossbow mugumana ni mifuti
kuno kuno wina wa mafuko amesevera azafapo hapo ndizi zoma katenga kamana ka John Temple kaja zibela ku Malawi kazibuze njopanga kamana ku pusa na kamana kaja kulunga kamana ya kamana zimani kan sete ku pusa na ya ineyo ni madabana ku ndi ndi makacha
kuma asiya tima zoba kadi dzi ku pusisa ha bwe ndizi kwanje munga khala benu na mwana baba ma makala bwe ndewe ni yo khapa na yazipa yazikwanje ungonya majo kwanje wofaka lona chikuchu kwanje ulina chikuchu wekhet I think you don't know. What generation is in your time? Do you have money? Do you have a lot of money?
MCB,
you have to vote.
Change it. Do whatever it takes. Do whatever it takes.
Abobi, zigo lija, libo lasu kudi, kuma exile. Kwa angambini mawe mwitawa. Mwuzi kakawa maigu mwinamu, mwuzu ziga. Nga tukutikuwa na mwini. Mwuzani. Ndai zizi. Zomu wa mwuma kati kutimu mwati kumuwa pieza. Fwake fete nikutari. Sini nikutari.
Kibu nendu mwanga.
Kini nendu wikisu watu sakafesu. Mwuzamangu watu nwa yonji. Mwuzona kati kutimu mwati 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 tukupanga. Tukupanga zambili.
Tukupanga zambili. Nemu changere musamari
ngatimona kuti basitungu khala kuma kugana nani anda ku trainer tikunena panopa muchenjere yomwe yomwe kuputa isimukiza bwino wewe muna ngaliza masewe right.